Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Ukwetshwe eminyaka engamashumi amabili nambili owesilisa waseZimbabwe wabulala intombi yakhe ngesikhulu ihlungu. Nibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lam ngusibonga konke wakantwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli kaYouTube. Ugcine egwetshwe eminyaka engamashumi amabili nambili ebhadle jele owesilisa uBrian Mugwiri waseZimbabwe ovele wavuma icala lakhe lokubulala intombi yakhe uMojati Talk wabe eseyisika amabele kanye nenkomo. Lo owesilisa kuthiwa wahlangana nenyanga thizeni benza lo mkhuba, babulala intombi yakhe ngesikhulu ihluku maqede bayiqoba-qoba izandla amabele kanye nesitho osangasezi. Kubikwa ukuthi namhlanje bevele enkantolo lapho alivume khona icala lakhe wabe segwetshwa eminyaka engu-22 ebhadla ejele. Lo owayemsiza ngesikhathi ebulala intombi yakhe oyizangoma uthathe endasithole yena ke kubuya ukuthi uliphikile icala okusho ukuthi elakhe lisazobuywe liqulu. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikuleni zokuxhumana ngaso lesigameko. Uphumza Mamngunezini uthe angithi bathatha lento ayinabungozi kuyaphileka. Bese kuthi uNondumiso Ntwandu uthe ayi kunzima uma kunje. Umbalenhle Ngema uthe yazaze zavelelwa izinkomo zethu abesefaka ama emoji akhalayo. Ulikhona Sompisi uthe hawu ubungeke nje esayiyeka inkomo ayi kwaze kwanzima ufaka ama emoji akhalayo. Uneo Majozi uthe safa ukubulawa abesefaka emoji enenhliziyo eyiphukile. Umanqoba Zulu uthe 22 years edla ngathathu ngosuku edla egeza nangamanzi ashisayo aphinde futhi afunde aphile nje impilo engcono. Sometimes ke kuyadingeka ukuthi umthetho ukudlala indima yawo ngendlela efanele ngoba labantu bathola okukhulu ukuphatheka kahle lapha ekhulu ukuthi. Usimanga Ngobese uthe ngaze kube yimi engenze lento eZimbabwe ngabe ngisaphila sona lesigwebo esincane kangaka sisho ukuthini. Uhulumeni wethu uthengisile ngathi kanye nezwe lethu kubantu bokufika uthe kungcono kumane kubuye abelungu sibuyele eGibhithe ayikho lento. Unzuzwana Mvelase uthe umthetho waseNingizimu Afrika amasimba ayikho into enje uphilile ebutheleza uthe kube kuya ngami ngabe naye bayamnquma logwayi wakhe obolile. Bafethu maningi kakhulu amakomenti ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.